ngithuna ngimbile ngenile ngikorile bengangnakile iwini ngiphethe kudala sayiqala thipho uba njengamanje nginikela mithuba kuvele kufiwe siwe embusiness on this bitch yeah let it night part 8 ngigijima isitheku ngivuthi isiphethi kugcwala abafethi unyusa ipace bathi kukhokhothenye estrade kwen estrade sigqiqa amakhona ngidubula ama-dop verses aya one stop me got to explode ngithinta inhliziyo ngi-hardcore gquma phansi amanje njengenhlathi ebheka ingozi angifosi nganqatha kabili ngikwenza irosti khothame neninja lakumina lingalokothi sana woshi ha mungibona ngiza nawe ke bhampamlisa nginesithunzi ngikunza ngiluze ngisho ubhiya ngukuphuza rap queen rap dog queen westrade ngiqaqa amabhantshe ngirapha pheko jaje ngixexeza imantshe.